Nkosikazi,
ntonze kahle.
Intoni le nto yalo nkosi yalo umshakazi endela phekhaya. Usoloko ethwele uive enhloko.
Hayi ntate, yandihluleke nami lo. Kunithumelela. Ntani futhi kanti nimbizo ophela kuwe. Nama gets emane.
Mama.
U busy?
Hayi mama ndiko busy.
Khawule xa kho ndena ngoku.
Kengeza.
Yeah.
Khawuthule uive lo mntana namhlanje ntate ekhaya.
Yes, yes. Maga thuli weave, sike sihleke silikhaya, sasimbona umjani ongathwalanga weave. Thuli weave!